no vuga yuko sikiliza entertainment harimo sikiliza band ibazaniye muziki mwiza kwanza icya kabiri ibazaniye kwigisha ugwaruka nabakuze muziki ndundi inkomoko y'umuziki naho umuziki wacu urukura jana kugira abantu bamenye umuziki caricho nuko ingene ishobora kubesha aho umuntu no gutunga umuntu hamwe nuko ushobora gutanga message ku bantu uciye mu muziki
mu covid yabivuze ndibaza yuko atavyinshi cyane no shira ko atari kubakeza kandi ndabahe muzenye kaze ku munsi wa le 13 septembre azobaringa hanyene kuri IFB Centre Culturel de Français azobari tariki 13 ni vendredi honyene harageze mwitegure kandi muze mwiteguriye umuziki mwiza tuzobajyohera kabisa nkuko yabivuze ni ndirimbo 10 bishobotse zibiri za bonus zobahereza hama ikindi nacho tuzotangura 18h gushika 22h na gucegwa ibintu bizoba bishushe
mwaramutseneza mwese rero ndibaza benshi ngaha baranzi nandi nabonye mwabonzi benshi ni rubamba kuva muri Black FM bigano de star system nuko rero dushimiye abantu bose bamaze gushika muri kino kibanza tubashimiye cyane rwose aho kandi tubamenyeshe kandi ko turi kumwe na Skiza Band murabizi haranye ni Vivi Muyomba hamwe na Lina Blanche murabazi cyane rwose mu mashuri agenda atandukanye hano muri bisco murabazi bari aho bisco ngahanye baragira barakorera cyane murabizi muri Kiri Garden vendredi murabizi muri Wakawaka samedi n'andi hesha agenda atandukanye Skiza Band rero nkuko musanze mubizi Skiza Entertainment nkuko musanze mubizi ni band yihaye gukuza umuziki ndundi no kuduza abakiri bato batarevye imyaka kugira ngo bikunde bageze umuziki w'igihugu kure kandi batange n'umusaruro ukwiye usahirize n'igihugu kugira ngo bigende neza twese twicyange isange mu iterambere biciye mu muziki aba rero ngahadukuranye ngaha kubwa album yabo buca balonchinga no kubwa show buca bagira bakora nibaza ko imbere ko tubaha ijambo kugira ngo batubwiye muri rusangi reka tubanze dushimiye media ziri ngaha ziri mu Black FM bien sûr je commence sur moi-même Black FM ziri mu isanganiro zirimo Kazoza FM harimo Linox haramwe ababonye badufasha byinshi kandi barafashije cyane gose muri Skiza Entertainment aho bafashije mu bijyanye n'ivyuma ama live y'amashow n'ibindi bigenda bitandukanye abibonye kuri baje yabo bakora ibintu bigenda bitandukanye production video photography n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kumwe kuma yibona hariya dushimire kandi haranyi muri Indundu Culture et bien sûr Yann Santana n'est pas là mugore kanonye tumushimire ni yabishikira mu birazogenda neza RFM aussi tubashimiye cyane ya Celeb Show tubashimiye cyane ako kandi kundi ruhande tsinzi OK ahari ore kacye ndamwe ijambo no mushikanje ngaha agicare ngeje kwa macho twakira Skiza Entertainment batubwire ivyadukanije ngaha merci
Reka nanjye nsore ndabaramutse nkaba ndi umwe mu bamenyeshamakuru nkaba naje nanje kwifatanya na Skiza Entertainment aho bagira batubwire ibyo tuzoba turi kumwe namwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'icenda numva umengo nta byinshi norenza ko ku byo mugenzi wanjye yavuze ariko nibaza ko byinshi tuza kubimenya duciye kuri Vivi hamwe na Lina Blanche aribo bagize Skiza Entertainment ndetse na Skiza Band numva umengo twohera kuri Vivi Muyomba akatubwira uko biteguwe byari bizoba mbega ibyo twakwitega n'ibiki nibaheza kutubwira ibyo bari barategura tuzaza kubaha umwanya w'amenyeshamakuru namwe mubaze bimwe mu bibazo mwifuza kumenya kuri icyo giterambo turabaha ikaze
murakoze cyane uko mutuzi ni kwa Vivi Muyomba ni kwa Bigirimana Vianney mugabo mu gucuraranga mu mwuga wanjye wo kuririmba banyita Vivi Muyomba hanyuma Vivi Muyomba turi kumwe na Skiza twarabateguriye album yacu umuziza izoguhera amatwi nkuko namarayivuga kandi ikaryohera n'umutima nkuko mubizi murazi yuko imiziki y'abarundi iryohera umutima kandi ikafise n'impanuro icyo niyo mpamvu twabateguriye rero ku munsi itariki 13 z'ukw'icyenda turafise concert yo kwerekana urukurikirane rw'indirimbo zacu izobera nga nyine muri CCF hanyuma turafise video zibiri nibaza ko zizosohoka nyine zikurikirana ubwo rukurikirane rw'indirimbo nkuko turabatumiye rero mwese nkuko muri ngaha mudushigikire dushigikire imiziki ndundi dushigikire abaririmbyi bacu murazi ko bigoye ntibyoroshye namwe murabona ko bigoye kandi biroroshye ko twababonye urumva biteka mwadutenga karibu cyane rero dufite indirimbo hazuba n'indirimbo 11 ya Bonis ya tuzobashyiramo 11 ya Bonis cyangwa zibiri za Bonis ko dufite indirimbo nyinshi dukeneye ko abantu bumva turabikora icyo twohindura kandi mu ndirimbo murazi ko indirimbo z'u Burundi zibise akanovera gatandukanye turabatumiye rero mwumviriza akanovera kacu kasikiriza muryohera amatwi muryohera imitima karibu cyane.
Merci Lina.
Namahoro mwese nkuko munzi nitwa Lina Blanche nkaba ndi muri Sikiliza Entertainment hama ndi umwe mu bafondateur wa Sikiliza Entertainment nkuko bibya bivuze ndibaza yuko atabyinshi cyane no shira ko atari kubakeza kandi ndabahe muzenya kaze ku munsi wa le 13 septembre zobaringa hanyene kuri EFB Centre Culturel de Français zobari tariki 13 ni vendredi honyene harageze mwitegure kandi muze mwiteguriye umuziki mwiza tuzobaryohera kabisa nkuko yabivuze ni indirimbo 10 bishobotse zibiri za Bonis zobahereza hama ikindi nacho tuzotangura 18h gushika 22h na gucegwa ibintu bizoba bishushe mwitegure kabisa muze muri benshi kandi ndashimiye mwese mwashoboye kudusupportinga muri ibi bintu ndamuha ijambo rubamu kugira aza babwire n'abandi bantu bamaze gushira ko akantu gakeya mugabo gake kaba kenshi iyo tuba twakoze muzenya igikorwa cyiza nk'iki kije turabateguriye vyiza byinshi hama hariyo n'indirimbo nshashe zosohoka ejo ejo tuvuge ejo nizazorengerana iyo ndirimbo itarasohoka muzoyumviriza muyumvirize mugire like share subscribe kuri muzenya zacu za YouTube n'izindi mbuga kandi murakoze cyane ndabashimiye
nchuti namwe bakunze umuziki w'u Burundi nkuko mubibona harabaririmbyi babiri basanzwe bazwi mu muziki ukibiriraho music live music hari bishasha baduteguriye cyo bari biki
eko hari igiteramo kiteguwe nkuko twabivuze bwa mbere cyo kwerekana urukurikirane rw'indirimbo zacu za Sikiriza ni kuvuga itariki 13 z'ukw'icyenda tuzaba turi muri CCF turabatumiye mwese kwinjira n'ibihumbi 500 ibihumbi 300 karibu cyane tubaha akanovera gashasha k'umuziki w'u Burundi
ego Sikiriza Band Sikiriza Entertainment yoba yatanguye gute ni igihe gishasha yoba izanye muri entertainment y'u Burundi
no vuga yuko Sikiliza Entertainment harimo Sikiliza Band ibazaniye muziki mwiza kwanza icya kabiri ibazaniye kwigisha ugwaruka n'abakuze muziki ndundi inkomoko y'umuziki naho umuziki wacu urukurajana kugira abantu bamenye umuziki cyarico n'ukungene ushobora kubeshaho umuntu no gutunga umuntu hamwe nuko ushobora gutanga message ku bantu uciye mu muziki niyo mpamvu yitwa Sikiliza
kubera hi mwacaguye izina Sikiliza
Sikiliza ivuga umviriza kuko mu bisanzwe tumviriza n'amatwi
murakoze cyane ku kibazo cyiza hama ndakwishure ku bijyanye na prix d'entrée novuga yuko ni 3000 kuri abafite abonnement n'abadafite abonnement ni 5000 hama sikiliza entertainment ifitanye sano na sikiliza band kubera novuga yuko sikiliza band iri muri sikiliza entertainment nkuko twabivuze sikiliza entertainment izokora ibikogwa byinshi mugabo sikiliza band cyumva rero mu bikogwa na nibirimo basi sikiliza band irimo muri sikiliza entertainment murakoze ndi bazako nabishuye neza
Nagenda kwishure ku kibazo cyawe. Volume y'indirimbo sikiriza ya ikimaze kurangura icyambere murazi ko mutuzi kubera turabaririmbye. Umva nta muntu aririmba adafise aririmbira. Ifo ko ufise shira mu ririmbira mu cyane igisatu ririmbiramo. Icya kabiri kira ku mwaka mutuzo kuma turonka sikiriza kumviriza ya kabiri ni ya gatatu ya bumizo kumazibandanye kubera dufise n'igihangiro cyacu hanyuma ibyo tumaze gushika ko turagomba kwigisha n'abandi akaranga kuvuza ingoma imiduri ntituvuze ibitari gusa kuririmba dufise vision yo kugira ngo twigishe n'akaranga muri sikiriza abantu bumvirize n'indero runtu ya kuko murazi ko hari indirimbo nyinshi zitagira indero runtu urumva muri sikiriza rero tuza gukora ikintu abantu bose bumviriza kugira ngo bazoronke ingero runakaraga ku bundi murakoze cyane
uyu munsi twabonye yuko mugiye gutangura na sikiriza volume 1 abari kubadukurikirana hano kanya barafize inyota yo kumenya ati mbega ko ari volume 1 hazoba na volume 2 bizogenda gute mbega ni igiteramo ngaruka mwaka kizoguma gisubiramwo mu bipanze gute mbehoho ku muri iyo tariki ya 13 turi twitega abandi baririmbyi canke hazoba ari sikiriza band yonyine
yego nkuko twabivuze ubwa mbere ntabwo ari niho twitwa ko ariho tukibitangura kugira ngo ibi ubwa mbere ibi ya mbere hanyuma ntizoba iya mbere izoba n'iya kabiri hazogaruka iya gatatu n'iya kane gushika ku icumi yani iryo hangiro twihaye gushika kuri album 10 kuvuga rero tuzobizobandanya
merci beaucoup ni rubamba kuva muri Black FM mfise amatsiko yo kumenya album yanyu harimo kolabo zingahe z'abarundi canke nyimba tazirimo harimo kolabo z'amazi nyamahanga ni zingahe z'abande ibyo ushaka kumenya
kolabo zirimo harimo kolabo novuga nka zibiri yo kolabo ya Vishu Love na Lina Branch harimo kolabo y'iwanje n'ubundi muririmbyi ngira mutazi neza mugabo aba mu Budagi ya no muraperi mwiza ari mu Budagi ari muga no murundi ari ngaha hanyuma harimo kolabo ya Vivi Muyomba na Lina Branch. Hanyuma harimo indirimbo zine za Lina Branch na Vivi Muyomba. Yego, mugabo ntibari kuri ya fish. Ntabwo twabashize kuri ya fish kubera tubashize kuri ya fish murabizi yuko hari umwengo nturirimo kubera ntacyo tuzobere kucumenga abandi ingufu ziri kuri bajya. Twagombye twerekane ingufu kuko turi benshi natwe turi babiri mugabo inyuma yacu hariho n'abandi bazoririmba si twebwe twenyine. Kuko ni singombwa ngo mutwumvirize twe twenyine turi babiri. N'abandi barakeneye kukumvirizwa. Murakoze.
Yes, uvuze ko harimo indirimbo ya Lina Branch nk'umukenyezi wawe, harimo n'indirimbo zawe, album ikaba yasohotse ku izina rya Sikiriza Entertainment. Turashaka kumenya album tuzoye turi kuri cano yande mu gihe wowe uri umufasha wibona akamufasha wawe.
Novyishurira kandi urakoze cyane icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Novuga yuko indirimbo z'umuntu wese ziba ziri kuri channel yiwe wese. Hama kubera platform izo bayanditse kuri Sikiliza Entertainment mugabo twebwe turi aba artist bari muri iyo Sikiliza Entertainment indirimbo ziwacu zose zizoja kuri account ya muntu wese
kugira twitwe Sikiliza nuko twaranguye ibikorwa twararirimbye abantu baratuzi ko tumaze ko turafasha imfuvu n'abafakazi gusa tubafasha mu mifuko yacu kujya turonka mugabo tumaze gukora byinshi nico gituma abantu batuzi kuko ko ari cyo twakora.
Ya, na kindi kibazo. Sawa, nibaza gato kindi kibazo gihari. Teka twakiye zumva dusezera kandi MC Machad merci. Hari anyu bisangi kuva kuri FM merci beaucoup. Ako kandi mu gukrotura dushimiye mwebwe mwese mu Twitter. Dushimire ku ma support yanyu, dushimiye ku kamaradyo yabarungitse, dushimiye kandi kubaza gutanga feedback nziza, bakaza gukora inkuru ikararigeze kure, tabitse ko mubikora bien. Mandaye muri kwaneza cyane gose aho kandi dushimiye kandi na Bobo na Music dushimire haranyere FM dushimire Aline Sweden dushimiye kandi kino kibanza kandi Obistro twashimiye cyane gose nibaza yuko twa bashimira ko mwakoze kuza ebye merci beaucoup mugende ro mugezi no nkuru kure kugira ngo du supporting Sikiza Entertainment twabashimiye cyane.